Umzekelo, kuthiwa masifune ubude buka BC. Ubude buka BC singafumana njani? Apha siyabona ukuba sine triangles ezininzi zintathu. Apha sine triangle enkulu uABC, ne triangle enye engu ABD, enye engu BDC. Mhlambi singakwazi ukubona isimilarity kwezi triangles. Ukufana kwezi triangles. Xana ngaba siyibonele isimilarity yezi triangles, singakwazi ukufumana ubude bukabani buka BC. Mhlambi singasebenzisa iratios ukuze sikwazi uthina ufumana ubude buka BC. Apha siyabona kwi triangle yethu enkulu ABC sine right angle triangle futhi kwi triangle yethu uBDC sinayo futhi enye i-right angle triangle. Into ethetha ukuthi sinazo i-angles ezitheni ezi-congruent okanye ezilingana ncikana kwi-triangle zombini, i-angles ezitheni ezi-congruent. Enye i-angle esinoyifumana, enye i-corresponding angle okanye i-angle esendaweni enye elingana ncikana kuzo zombini ezi-triangle, laa angle ipha kula kona yethu u-C. Uyabona la le angle ikulekona yethu usi iyalingana okanye ikwayi angle enye kwi triangle ABC futhi ikwayi angle enye ekwi triangle BDC. Ngoku ke singakwazi ukubona isimilarity phi kwezi triangles ngoba sine angles ezitheni ezimbini ezicongruent kwezi triangles. Ngamanye amagama i-angles, two corresponding angles ezitheni ezicongruent zilingana ncikwana. Ngoku singakwazi ukuthi u-triangle ABC usimilar. Funeke ke siyinonophele indlela esizobhala ngayo intoni onobumba bethu bokubuntoni bokunikeza amagama kwezi triangles. Sizoqala ngo-A, size ngabani ngekona yethu epha ku-B, size ngenye ikona yethu ekubani eku-C. Ukwenzela nje sithi xa sesicalculator okanye sibala i-ratios zethu singabhideki. Into ezolandela ke ngonjoba sithe u-triangle ABC usimilar kule triangle yethu uBDC, funeke futhi siyinonophele indlela esizobabhala ngabo onobumba baka-triangle BDC. Sizotsho siqale ke, sizojonga ikona phaa ku-triangle BDC engena angle esiyinikiweyo. Uyabona andithi besiqale ngo-A ongenanto, ongena corresponding angle e-congruent. Nalapha ke sizojonga i-angle okanye ikona engenayo enye i-corresponding angle elingana nayo ncikwana. Ngubani ke lowo apha kule triangle yethu incinci? Ngu-angle okanye ikona yethu u-B. So sizawuqala nge-vertex yethu u-B, size nge-vertex yethu okanye ikona yethu u-D, size ngekona yethu ubani u-C. Ngoba u-C besigqibele ngaye naku kunakulaa triangle inkulu. Ngoku sitsho sikwazi ukuthi u-triangle ABC usimilar ku-triangle BDC. Xa sina ke ngoku sesiyibhalileleyo into okanye siyazi, singakwazi ke ngoku ukubala ii-ratios. Andithi ii-ratios ze-corresponding sides okanye zamacala angqameneleyo ziyalingana kwintoni kwi-triangles ezisimilar. Ngoku singakwazi ukuthi i-ratio ephakathi kuka-AC nabani no-BC, AC no-BC, sijonga onobumba abatheni abasekuqaleni nasekugqibeleni kwenye triangle nakulena i-triangle yethu esibini, u-B usekuqaleni usekugqibeleni. Funeka singayibhudi le nto ukubhala i-ratio zethu. Sithi kaloku sifuna abani apha u-BC. Ke ngoku sawuhamba siyojonga kule triangle yethu incinci. Siyojonga elinye icala ke ngoku elizobangela uba sikwazi ufumana abani u-BC. Ubana ngaba sithi i-ratio ephakathi kuka-BC no-DC iyalingana ne-ratio ephakathi kuka-AC no-DC xebe no-BC, sithi ke ngoku ezi triangles zitheni zisimilar. Xa sele ke ngoku sizibhalile ezi ratios zethu, andithi sinaye u-BC lo simfunayo, kodwa lo BC wenze imisebenzi ohlukeneyo kwezi triangles zimbini. Into ezolandela, andithi u-BC yena asimnikwanga, kodwa u-AC simnikiwe. Siyibonile ke indlela yokubhala intoni i-ratios zethu. Funeke eli cala litheni? Andithi siqale ngabani ngo-AC elicala lisezantsi futhi linala kona usi nakwe triangle ethi encinci ke funeke sijonge icala elingenanto elingena right angle triangle futhi elino C safumana u BC ngoku sizokwazi ukuthi ke ngoku i ratio ephakathi kwa AC no BC apha ke ngoku siyabona ezi zipha phezulu ku AC no BC ngamacala ethu ele triangle inkulu kwaye u BC yena lo semazantsi no DC semazantsi ngamacala ethu e triangle encinci u AC simnikiwe ke samnika kwathiwa ngubani ngo 8 u BC ngulona simfunayo asimazi u DC yena ngo 2 ngoku into sizoyenza ke apha sizofumana ubani sizophinda phinda u 8 ngo 2 sifumane u 16 sibuthane yaphinde u BC ngo BC sifumane u BC squared u BC squared ke is equal to 16 xa thina sifuna u BC sizofuna i square root ska BC squared sifumane u BC or equal to 4 u BC simfumene ke ngoku ngu 4 into ke ngoku engundoqo apho funeke uyiqaphele lo BC udlala indima ezohlukeneyo kuzo zombini ezi triangles lo BC ulicala lale triangle inkulu aphinde abe licala lale triangle intoni incinci kodwa kule triangle incinci ulicala elide kule triangle inkulu kodwa angabinilo icala litheni elide ukubonakalisa le nto masizohlulahlule ezi triangles zethu masitsho sibhala u-triangle ABC yedwa qelele andithi sinala right angle triangle ipha phezulu xa ibe sinala right angle ipha phezulu ipha ku-B kwikona yethu u-B sibe nekona yethu u-C congruent sibe necala lethu u-A kunye no-4 lo simnikiwe ngoku ke ngoku sizobhala i-triangle yethu yesibini i-triangle BDC u-BDC ke ngoyena kulula umkhupha ngoba besesinaye ucacile sesimkhuphile i-triangle yethu enkulu ngoku u-BDC siyamazi uba une-right angle triangle uyi-right angle triangle okanye une right angle futhi abe nenye ikona u-C elingananxikhwana nekona eku-ABC sibe no-2 umgama ka-DC ngu-2 umgama ka-BC abe ngu-4 siyabona ke ngoku lo 4 wethu uxebe u-BC udlale indima ezohlukeneyo kuzo zombini ezi triangles kodwa uba le nto iyakugqwetha ungayiguqula intoni le triangle ime ngalendlela ka-ABC ungamguqula u-BC ame ngalendlela ka-ABC ukucacelwa enkosi masithembe uvile ngoku singenza eminye imizekelo.